Wenzani manje ngoba bakasehle lapha?
Mina ngifuthi inspector, ngizoninikeza nje 24 hours ukuthi nilungise ongalungaba. Kungalungile bangizoyivala.
Yini lo mkhapheni akwenze wena? Umfaka kwi-competition engafuna akafuni.
Hoyo, leli demon leli lokuxabana selithelele lapha. Ubuhle noboshwa.